And I don't know what to say when I'm with you, baby. Na sitaki mwingine. Na sitaki mwingine. When I'm with you, baby, oh, I wanna run away any time of any day. Na sitaki mwingine. Sitaki, sitaki, sitaki mwingine, mwingine. Na sitaki.